Sanibonani babukele emakhaya. Igama lami nginguZimkhitha Mthathambi and welcome to yet another exciting online show. Lolu uhlelo lwethu olubheka kabanzi ngezimpilo zabadlali bogugu. Isihambeli sethu sanamhlanje uSibusiso Choncho, osezakhele igama elikhulu emabandleni nasematendeni ngokudlala kwakhe itende ngokusezingeni eliphezulu. Lesi sihambeli sethu sesisebenze nama-artist amaningi, sawaphelela ney'ngoma. Kanti-ke futhi sesihlangabezane ney'ngqinamba eziningi in the music industry. Ake sizwe kahle esilandisa ngejourney yakhe.
Angibingelela ababukele emakhaya. Igama lami nguSibusiso Choncho, umfundisi, umprofethi, umuntu kaNkulunkulu. I'm from Ambassador's House under leadership kaBishop Nkambule. I've got another wing engisebenza ngayo, abamethemba ministries, of which is my outreach ministry engisebenza ngayo uma ngabe ngiphumile ngiye ngaphandle. Njengoba besengishilwa ukuthi nguChoncho, ngizalwa okaMavundla, ngizalelwe khona, ngakhulela eMlazi, ngizalwa okaMavundla nobaba uJabulani wakaChoncho. Ngingowokuqala kubaba, ngingowesibili kumama. Ngikhuleke nje ngazo zonke iy'ngane. Ngikhula kamalume, ngibuye ngisuke kamalume, ngihambe ngiye kababa. Ngibe nenhlanhla ukuthi bekuseduze komalume nasekhaya. So bengikwazi ukuthi uma ngabe ngidle ekuseni kababa, ngihlike ngihambe ngiye kuma ngifike ngiyodla, futhi ngoba ngiyinsizwa nje ekuthanda ukudla kakhulu. But-ke ngakhula njengazo zonke iy'ngane, ngenza zonke izinto ezenziwa abafana. Kwaze kwafika isikhathi lakhona ngihlangana noJesu. Ngumuntu obathandayo abantu. Kwesinye isikhathi I sacrifice a lot for people. Kwesinye isikhathi ngumuntu futhi onesandla sensimbi. Uma ngibona ukuthi kukhona umuntu oqinisa isandla, nami ngiyasiqinisa isandla. Ngumuntu ongakuthandi ukukhuluma kakhulu izinto ezi-personal zami nezinto zabantu ezi-personal, but ngumuntu nje wabantu. Ngiyamthanda kakhulu uJesu. That's what I can say about my life. Impilo yami nje incike kakhulu uNkulunkulu. I'll never change the altar. I-altar esalifundiswa, sisindiswa, ngisancike kulona kuzobe namhlanje. Ukuqala kwami ukudlala i-keyboard, ngiqale ngicabanga ukuthi kwakuye 2000 mangingaphosisi. Bekukhona omunye umzalwane owayekade edlala i-keyboard esontweni. So bethi uma seyidlala isikhathi eside bese eba nama-fits, adlikize inkonzi ingakapheli, ngoba waye-affect-a ugesi. Ngase ngacabanga ukuthi hayi, ake ngizame ukuyidlala. Kwathiwa akangifundise ngoba ngangiyithanda vele i-keyboard. Walokhu engifundisa-ke, ngagcina esikoleni, ideski lami esikoleni ngangilidwebile li-E28. Ngiyafundisa esikoleni, mina ngidlala i-keyboard la edeskini. Ekhaya i-coffee table baze bayisusa cause ngangiyibhalile, sengiyidwebile na i-E28. Ngaqala ukudlala i-keyboard, ngifundiswa uyena uSifiso. Emva kwaSifiso kwaba uMathebula. Ubaba Mathebula, principal wakade kwi-God's Arm, ngidlala e-CFC. Ngaso sikhathi kwakunzima, ngoba kunzima uma usafunda i-keyboard, because ngesikhathi ufunda i-keyboard khona ikhadi lakhona iculo uthothi uyalazi, kodwa i-key awuyazi. Ngiyifuna i-key, uma sengiyitholile avele athi suka mngani wami ngikudlalele, bayakhomplaina abazalwane. Lapho sengiyibambile ngithi hayi, ngihamba nayo-ke manje. So like ngafunda-ke, ngahlangana noBabuhlongwa, ngilalela uBabuhlongwa. Athi uBabuhlongwa, musungibuka uma ngidlala, because ngidlala ngo-A, wena udlala ngo-F sharp. Athi musungibuka ngilalele. So ngafunda-ke kubantu abaningi. Uma kunama-conventions uthole ukuthi kufika i-branch yaseClermont, kukhona oBishop Musiqwabe, ubaba uSifiso Mazibuko, uthalente, bayamazi abantu abaningi. Ngafunda kanjalo ukuthi kulokubanjiswana noSimphiwe Khumalo, kubanjiswana i-keyboard. That's how I learned ukudlala keyboard until kuze kushaya isikhathi la khona ngize ngena kwikhotsi ami ngaseke ngiqala ukuvutha angingamkhohlwa uMasithela uThemkosi wasegama lakhe ngesikhathi ngisahlabelela ngahamba ngaye igama lakhe ngingakayifuni kahle keyboard ngaye igama lakhe ibranch ayiphethe ubaba uNdlovu kudlala uThemkosi khona idlala idlala icasual ngathi hayi ngeke ungifundise le style sakho wangifundisa kwasho ukuthi manje sengilalele inkaka ubabuhlonga ngafuna ukulandela yena babukele emakhaya noma sengaguga nje ngingasekho umkantshi ubovu ngaleya ndlela engangingasekho ubukhali ngendlela engangibukhali ngayo kodwa-ke le ngoma le yayithandwa kakhulu uspiritual father wami u-NJ Sithole cela nilalele you are Alpha and Omega. Thank you. ngithembe ke babukeli ukuthi nithokozelile ingoma le Alpha and Omega. Njengamanje ke njengamanje sengihleli phansi manje angisadlali manje likhiba lengidlalelayo ngenxa umsebenzi engiwenzayo wo ngiyatravela isikhathi esiningi ngihamba ngishumayela ngoba ikeyboard bengiyidlala ngesikhathi ngingakabi ngingakajuli kakhulu obizweni lami lokushumayela but ke sekuyukuthi njalo manginama occasions athize abantu mabengicelile ukuthi hayi sicela ukuthi usize isandla sakho sengiyeke ngiye ngiyohlonipha i-invitation lasuke ngibizwe khona. Hey, what a difficult question. akhona namabandla engiye ngawadlalela before ingabe yini eyangenza ukuthi ngiwashiye lawo mabandla noma eyenza ukuthi ngenzeka phela ukuthi amanye amabandla ungashiyi kanti uxoshiwe uhambe kanti uxoshiwe kulawo mabandla. Yakhona amabandla engiwasebenzelile ngidlala i-keyboard khona. Kuba mnandi ke njalo uma ufika esontweni usafika uzodlala uma uhamba bayakubuza ukuthi uzohamba ngani yonke into. In most cases emasontweni uma bengasakuholeli basuke bengasekho happy ngawe. Suke sebejabulela i-gift yakho kodwa bengasekho happy ngawe. Ngenxa yokuthi ke mina bengiwumuntu ke njengoba ngishilo ukuthi ngithanda abantu. Ngizosho nje iqiniso isikhathi esiningi mina bengizwana nabantu abaningi abesifazane nabesilisa so kwesinye isikhathi uthole ukuthi angisazwani nomfundisi mhlawumbe akangikhokhelile mhlawumbe la esontweni sekukhona umuntu engizwana naye khona la esontweni abafundi la esontweni ukuthi ngizwane nalo muntu engizwana naye befundisi futhi babathanda ukuthi uzwane nomuntu ophethe isaka esontweni umuntu onemali esontweni thothi lo muntu onemali uyabona ukuthi angikhokhelwa lesontweni siyangifumbathisa imali sengixabene nomfundisi angisayike mina kulele sonto sengiyalishiya ngihlala phansi. Fortunately angiyena umuntu ogqogqome kakhulu amasonto ngisuke nje e-CFC ngase ngaye Ambassador's House. I've worked with a lot of people ngisebenzile nobaba uAndile kaMajola ngasebenza nomprofethi umpostoli uNtshangase nomprofethi uZinhle Ntshangase ngasebenza noBishop uMkhize eGoli ngisebenze nabantu abaningi nje kakhulu njengoba manje ngingaphansi kwaBishop uNkambule. Ningiphathe kahle abanye bayazazi izono zabo nami ngiyazazi izono zami engizenzile nami khona la ngone khona nami khona futhi la ngone kodwa befundisa abathanda ukukhipha imali abathanda ukukhokha ngabe ngihamba ngemoto ngabe ngishaphu namhlanje kodwa befundisa abafuna ukukhipha imali njalo bathi ayikho imali kodwa ikhona yabo ngicabanga ukuthi isona sizathu esingenza ukuthi ukeyboard player ahlale noma bemhlebe esontweni noma kwenzakalani ahlale uma kukhona imali into yokuhleka into yokuthenga umuntu uyahlala kulelo sonto. Inkinga esibhekene nayo ukuthi kuthiwe akushiwo nokuthi o-keyboard player kuthiwa abadlali abafana bama-keyboard bayayithanda imali kuthiwa abadlali bayayithanda imali kodwa uma ngabe semile umfundisi athi la esontweni akudlalwa la esontweni siyadumisa. Naw umdumisi ufikile la esontweni kodwa uneyidingo. Abanye bo keyboard player bayifundele lento abakhokhelwa ngamasonto. Ayekho umfundisi okhipha imali wathamba esikoleni uyofundela ikeyboard. Ayekho umfundisi okulandelelile ukuthi ufunde ikeyboard. Abanye ke bafundiswe khona emasontweni ngama keyboard asesontweni. Siyakuzwa lokho. Kodwa akekho umuntu ongenayidingo. Imali akekho umuntu ongayidingi. Angikusho le lokho. Akekho umuntu ongayidingi. Mawuphuma endlini uyodlala i-keyboard ugibela akekho umuntu othanda ukudlalela u-keyboard player ogqoke kambi akekho umuntu othanda ukudlalela u-keyboard player olambile akekho othanda ukudlalela u-keyboard player ozokumenza ukuhlebela ukuthi ama microphone ama battery aseyaphela akhulume ngomlomo onukayo zonke lezo zinto idinga imali zonke lezo zinto what I mean akekho umuntu ongayidinga imali ama perfume bayawadinga. Abanye bo-keyboard player njenga emasontweni amasonto awafani imithetho yasemasontweni ayifani khona amasonto la khona abavumela i-courtship ukuthi ube nentombi yakho ayikho intombi ezokuqoma ungaqholile ungagqokile kahle uzoqonywa kanjani noma esefuna ukushada kuzoshada kanjani ke ngoba kuneyimvuselelo la esontweni Uma ngabe ethola umsebenzi kade aqala ukuba la esontweni wathola umsebenzi. Mase kunemvuselelo sekufanele athathe leave ahlale akhonzise ngoba ake ngithi keyboard wayifundiswa la esontweni. Thatha leyo leave ukuhlelika akasaholi ke ngenxothi wafundiswa isonto. Ngathi wabulala ibhunu umuntu ngokuthi wafundiswa la esontweni. So ngisho ukuthi imali ayikuthi akekho umuntu ongayithandi imali, sonke siyayithanda imali. Uma befundisi befuna ukuba babe nabadlali abahappy, abakhipha imali. Noma mabengafuni ukhipha imali, umfundisi akahambe, kuney'kole lakufundwa khona i-keyboard. Khona uJimmy Swaggart phesheya wayedlalela i-keyboard, ayiculele, abazane bagcwale. Umfundisi ongafuni ukhipha imali akahambe ufunde i-keyboard. Abayeke, siyekeni mani ngabe ningafuni ukusikhokhela, badedeleni, bahambe baye la bezokhokhelwa khona. And le nto yokukhokhela umdlali sothi unikezwe u-R500. 500 rand, itekisi manje yo 40 rand, 35 rand, ukugibela ufike edorobheni. Akalanto lo muntu ufanele abuyele emuva. Khona la khona ngibengikhula khona mina ngibizwe evuseleleni ka-D. Ngafika ngadlala i-keyboard. Uma ngiqhubeka ngidlala i-keyboard, uma kuphela imvuselelo, lo ngibizile akasekho, unkosikazi wakhe ney'ngane zakhe akasekho, sengisele ngedwa-ke mina manje. Sengisele ngedwa. Kwafanele ukuthi ngiyibaxe ngonyawo, ngisuke ka-D, ngibuyele ekhaya ka-R. Imsebenzi ngakusasa uyabuza ukuthi ngihambe kanjani ngoba usedinga i-service yami. So I think imali impendulo yakho konke. Uma abazali bengehluleka ukukhipha imali, abashaya izandla. Ayikho inkinga, abashaya izandla uma behluleka ukukhipha imali. Imali befundisi ikhipheni nibanikeze o-keyboard player. Ningagqokisi iy'ngane zenu, nigqoke niswenke ama-three piece, nishiya o-keyboard player ngaphandle. Njengoba nawe ufisa ukuthi iy'ngane zakho ziphumelele, mfiseleke no-keyboard player wakho, menze ingane yakho. Ukuze ukwazi ukumthethisa ukuthi hhayi akulalwa namantombazane esontweni, mnikeze imali ukuze akwazi ukulalela.
Thank you.
Ngithembeke ukuthi babukeli nithokozelile ingoma Lord you are worthy to be praised. Abanye bathi you are worthy. Sibonge. Uhambo lwami ngiyumdlali wekeyboard. Njengoba ngishilo ukuthi keyboard ngiqale ngabo 1990 ngabo 2000. Ngisayibhidilisha ngidlala eCFC Christian Fellowship Center under leadership ka babu NJ Sithole. It was nice. Ngifuna uqamba amanga. We had omama ababe snaga. Kuthiwa fortunately ke mina ke bengumuntu obengaphuma esontweni ngoba bengukhipho player wasesontweni. Mangabe ngiphumile esontweni kuzothethwa uhamba kanjani esontweni ngoba uyazi ukuthi ubanibani unenkinga esontweni fanele uhlezi ukhona njalo. So ama open airs ayengikhulisa ngahlala nje ngihlalile esontweni isikhathi eside ngaphuma esontweni mangiphuma I remember ngangibizwe umfowethu Shozi wathi khona la iyodlala khona wathi angigijime ngize eDrobheni. That's when I met ubaba Andile kaMajola. Ngadlala ngadlala All Nations Cathedral International Church. Ngicabanga ukuthi ngihlale about 18 months ngihleli khona ngisebenza khona. We had a great time with umpostoli. After umpostoli wangibiza ubaba Sithole wathi siyahamba siyemvuselele neGod's Army. Ngamtshela umpostoli wangidedela kahle. I went to God's Army. Ngasebenza neGod's Army. Ukufika kwami full time kwiGod's Army, ngikhumbula kahle ukuthi kwakukade kushoniwe kababuhlongwa babese PE. Ngiqala ukufika kwiGod's Army it was 2002 ma uyophela. Ngahamba ngaye PE ngiyobambela babuhlongwa. Mase kufanele ngibuye sebuyile babuhlonge emncwabeni wathi babusithole no salusuhlala uhambelani yokwenzani vele eThekwini ngoba bengiyinkinga ngoba esikoleni ngangifika ngomsomluko olesithathu nangolesihlanu ngisheshe ngihambe kolesihlanu ngoba ngangiphuthume emvuselelweni. So nje bengumuntu emvuselelo nje from Jane. Sengikhula-ke ngihamba imvuselelo ngabuyela e-CFC mangekho kwiGod's Army ngise-CFC. Sahamba sakwaba khona imvuselelo yayiseklarota where umpostoli untshangasa ayiqala khona ibranch. I was there ngidlala i-keyboard khona ngibuye ngihlabelele sishintshana nomtimande uda. From there bengumuntu nje loke buyela e-CFC. Then after that ngase ngayikhomitha-ke ukuthi-ke sengizosubmitha under i-leadership kabishop uNkambule. Since then-ke loke ngihlele. I thank God ngabo bonke. Ayikho into engingayifundanga kubo bonke abafundisi engisebenze nabo. EJozi ngihlalele isikhathi eside nobishop. Akikho into engingayifundanga khona. Ngifunde ukuthi abefundisi banalo uthando. Ngafunda ukuthi abanye banalo unya. Ngafunda ukuthi abanye abefundisi bacabanga ukuthi uma ngabe usebenza naye it's all about ugqoke. Khona abazokunaka ngokuthi uyaqoka, khona abazokunaka ngokuthi uyadla, kodwa anganaka ukuthi are you saving anything e-bank. Khona abazokunikeza imali uyibonela kuthethisa ukuthi hawu indaba ngikunikeza imali uzokhala kumina ukuthi awunaka ukudla, uzokhala kumina ukuthi awugqokile. So ngifunde into eyiningi nje along the journey. Ngafunda ukuthi khona futhi na uthole ukuthi umfundisi akafuni nemali kodwa uma umfundisi uyafuna nemali. Uthole ukuthi umfundisi afuni nemali, leadership iyafuna nemali. Uthole ukuthi i-leadership ayifuni nemali, umfundisi kodwa uyafuna ukukunikeza imali. I've learned a lot of things. Ngafunda nokuthi-ke you must be delivered from people. Ohambeni nje la ka music noma ohambeni lwensindiso, you must be delivered from people. Ungabathatha abantu bafake enhlizweni yakho. Ingakho engekho engimbambele igqubu ngokuthi hayi mhlawumbe ukube angizange ngisebenze nobani ngahamba ngawosebenza ukube ubani ngamcharge ngangasho ukuthi ngizoseva because elinye igama nje elilimazayo kakhulu abefundisi abali-abhuzayo esili-abhuzayo thina befundisi ukuthi umuntu uma efike kuwena usumbiza ngo-my son useyaseva la esontweni awusamnaki ngoba nakuthi uyaseva. Yes, siyalivuma ugcobo sinalo, asilivumeni bafundisi, sicotshiwe ukuthi abantu baphumelele. But when umuntu efika, especially manje akusadlali abafana abancane sekudlala abanumzane abakhule bedlala ikeyboard so bane experience ibona abadlala ibona abazinkonzo so I'm saying ngicela ukuthi njengo keyboard player sibekezele khona abasaqala ufunda ikeyboard ungaqala ubiza imali enkulu kanti usageja ikey amaculo amaningi awazi ubiza imali enkulu this is a journey omunye umfundisi uyambona khona befundisi uthola ukuthi akanayo imali kodwa uyambona ukuthi la iyakhona mengaba nemali abantu bayashintsha-ke endleleni kodwa khona babona ukuthi ukusebenza kwakho naye khona into ozoyizuza kubona uyahlala lapho ngenxa yokuthi ugain i-experience kwesinye isikhathi ugain i-exposure awuvele uphume ngoba uthi imali ayikho kuyenzeka imali ingabi khona kodwa ukugaine i-exposure la uzofika ume khona uzofika u-excel khona indawo la bengibizwa khona thola ukuthi ngizodlala i-keyboard uma kubizwa ufakazi ngisukume uma ngithi ngiyafakaza kuthiwa next week sicela ubuye uzokhuluma ne-youth ngifike mina ngizodlala i-keyboard kobe izofakazi ngafakazi so in this journey ungathola ukuthi u-keyboard player but awubizelwanga ube u-keyboard player kodwa uzodiscover ubizo lwakho ngokuthi uhlale ufanele ugcobo olufice kuloyo ndli lelo ubone ukuthi lizokusebenzela uma lingele ukusebenzele ungahamba kodwa uma ubona sizosebenzela imali ingekho hlala kulolo gcobo lizokusebenzela uzoba nezinto eziningi ezidlula abantu abanemali ngoba kunabantu abahola imali eningi kodwa ababonakali ukuthi bahola imali eningi khona abantu abangasebenzi abanama-achievements amaningi so what I'm saying ukuthi kule journey you need to pray you need to listen to God uhlale nje kuye so in my journey as a keyboard player as umfundisi I want to say this. I'm also a songwriter. Ngiyabhala amaculo. Ngiyahlabelela futhi. I write songs. So zonke lezo zinto they are a package kumina. Kwi ministry yami le nobizo lami uNkulunkulu angibize kulona. Abanye abantu ke uthola ukuthi umuntu uma umdlalelile lezi zinto zama royalties thina sizazi. Uma ubhalile nje uyabhala kodwa uNkulunkulu-ke useyobabona-ke ngoba siyabhala siyahlabelela siyashumayela asikhokhelwa bayasibuka nje abantu kunokuthi umuntu eze kuwena kuchaze ukuthi kwenzakalani uphenduka isitha kuyena God bless ulithemba enkasimulo abukele emakhaya-ke ngicela nidle nakukudla kwendlebe ufanelwe ubukhosi yena Onqoba wasifela thina Thank you. izinto engathi ama exploitations engwa experienceile in this journey. Ake ngisho nje ukuthi kungcono ukuqashwa umuntu ongakholwa. Abantu abangakholwa uma beshada noma benemcimbi benemncwabo. Ubiza imali uthi uma ufika kukhisha umuntu oyedwa ozokukhokhela imali kuthiwa hhayi uma sesibhizi thina sesemathuneni nango ozokunikeza imali. La kubazalwane uma ufika enkonzweni ufika udlale bakushusha uma useza. Mase kuphela inkonzo urawunde-ke baze bahambe bonke abazalwane urawunde isonto-ke uzuhlale wedwa sekuqoqa iy'tulo ulinde le mali le. Kule jeni yami-ke njengoba ngishilo ukuthi ngiyahamba nekhotsami khona la khona besilala etendeni khona ekokstad sizungezwa silala estage kusebusika itende leli lino ayisi phezulu sizungezwa amahitha because it was cold. Siyabuswa kwakushada omunye umzalwane lapho angekhohle kwakushada omunye umzalwane lapho sahlala u2 months siyabuza omunye ubaba ngimkhumbula kahle wafika kumina baba wayesutha nje inkosi impela wayesutha impela weza kumina wafika wathi imvuselelo le nyanga yesibili uzowakhokhela wonke ama-expenses ale mvuselelo hhayi kodwa uma sekuphela imvuselelo sefanele sihole. Azange sihole. Khumbula kahle ukuthi omunye umzalwane wayephambi kwami umngenela waphakamisa isandla kwathi wamngenela uthini wathi umngenela hayi manje hayi mina bengisho baba ukuthi nginey'nkinga mina ekhaya bese ngithembisa umama wathi hhayi kholelwe wena wedwa mngenela abanye abantu bengaholelwa. So I mean zikhona izinto obonayo ukuthi ziyahlukumezana njengokuthi ukuthiwe imali ayikho emvuselelweni bese uthi uyahamba wena uhlangana nonkosikazi kamfundisi uqhuba i-troll kaShoprite igcwele i-troll ubona iy'ngane zakhe imunco ice cream uyayibona ukuthi le mpahla abayigqokile zintsha zonke le mpahla abayigqokile so yabona noma sihleka manje uma ngabe kuthiwa sihleli soda sihleka ukuthi hhayi bo ye madoda uyakhumbula kwenzeka ukuthi nokuthi 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 khona befundisa bebekhipha ngegama ukuthi ngiyanondla kodwa uthole ukuthi siyasebenza la umfundisi ufika yena ngo-8 emvuselelweni thina sifike ngo-5 uma eqeda ukushumayela uthathe ubhaskidi omnikelo uyahamba siyasala sibhekelela ukuthi iy'tulo fanele y'phelele ekuseni fanele sibuye size la sizo-check ukuthi yonke into ayikho into entshontshiwe yena. So khona nakhona engangingayoshumela khona e-Cape Town yangikhohlwe futhi lapho mfundisi wanginikeza imali sengiyongena ebhanoyini kanti o-R10 bodwa ngitshela ukuthi le mali kade ngiyiqoqa mina kanti uhambile oyishintsha imali oyenze o-R10 ngibuya lapho ngihamba nonkosikazi ngishadelwe kunonkosikazi ngubaba nginey'ngane ngibuya ngiphethe o-R10 abangafikile ngisho kwi-1,000. So izinto lezi othi uma ngabe ubuka ucabanga ukuqala iministry noma uqala ufuna ukwenza inkonzo ucabanga ukuhlukumezeka kwahlukumezeka kona ongakufisela omunye umuntu angifise enye ingane yomuntu ize kumina ithi izoseva noma ithi izongisiza izongilekelela kulolu bizo uNkulunkulu angibize kulona ihambe ngendlela ebengihamba ngayo kwezinye imvuselelo kwesinye isikhathi uthole ukuthi imali njengoba abanye kade sengize nganqaba ngisafuna ukuhamba ngibizwe emvuselelweni kuthiwa ngizothatha imali angiyena umfundisi othatha imali ngumshumayeli wey'ndaba ezinhle ngaze ngagcina senginqaba uthotha imali usuyithathileke imali usezokunikeza ithopha kuthathwa imali kuthathwa izinto umuntu useyigodla uyodayisa lezinto udayisa lezinto wena usatholi lutho lapho unkosikazi uyakubuza endlini usaqhubekelani ukuyoshumela kulo muntu kodwa wena uyazi ukuthi this guy is a covenant brother of yours or wenza isinqumo ukuthi okay ufuna ukumsiza lo muntu sihambe we have sacrificed a lot of things for iministry not for abefundisi not for ibandla for ubizo leli for uNkulunkulu but abantu uNkulunkulu ababizile bathatha i-advantage of us luckily ngashadelwa unkosikazi okhulile la enqondweni ozothi mebuka le clip le azi ukuthi hayi ngcono ngoba ubaba ukhuluma iqiniso. Kwesinye isikhathi emvuselelweni uthola ukuthi uyabona ukuthi la umfundisi indlela asiphethe ngayo ngeke sihole la. Uthola ukuthi la kunabantu la ubona ukuthi labantu banemali ithi either mhlambe uthola ukuthi osisa sebekhulile abanye keyboard player nje abanye baze bagcina sebeshadelwe nosisa abadala kade bengafuni ushadelwa yibona because befuna impilo engcono kanti uhlukumezeke lapha esontweni la esebenza khona la kufanele ngabe khona uneswa khona akalithola usizo bese thola umuntu naye olonely usisa omdala abantu abanemali abanye bagcina sebengenotshwaleni sebeyaphuza abanye uthola ukuthi abasabahloniphi nangisho abefundisi uma ngabe ukhuluma ngomfundisi nje ukhuluma ngathi ukhuluma nomfana omncane kanti u-abuseke ngesikhathi efika nje ethi uzoseva akayazi omunye ufika engakholwa ngisho ukukholwa ethi eyi ngcono uma ngiyodlalela abazalwane uma efika la ensindisweni hanka ithina simene nezembe thina befundisi asimkhokheli manje usesigijimela omunye umfundisi wazwagwazwa ukhipha player nje ingoba engafuni ukukhipha imali afuni ukukhokha siphi isizathu sokuthi ungakhokhi ngoba imali ingenile umbizile wakutshela ukuthi ufuna malini so siphi isizathu sokuthi ungamkhokheli why ufuna imali kapetroli wakho ungafuni ukuthi yena ayodle endlini so ngithi mina befundisi-ke asibanake uma befika okhipha player sibanake noma behamba khona banemndeni emkhulu uthole ukuthi le mali omnikezana vele ncane sibanake ukumnikeza leyo mpuphu kumeesehamba ukuthi eyi hamba lapha emotweni yami uthathe khona i-rice lapha emotweni yami khona amathina lapha emotweni yami ukum-edela imali hhayi ukuthi lo muntu usuke umduda but usuke umu-encourage ukuthi aqhubeke uzokwenza extra omunye ubizele ukuthi azoba okhipha player nange lapha kwi-mixer manje usebhizi useyamixa manje usexuma isound akayena usound engineer ukeyboard player lo kodwa manje usequbula iy'pikha uyena oyifaya emotweni uyena oyikhipha emotweni but wena ubiza ukeyboard player so ngicela ukuthi baphathwe kahle nabo basiphathe kahle umuntu engafiki esontweni udakiwe unuka utshwala la esontweni udlala into engekho la esontweni la esontweni ubhizi uphethe ifoni but ufuna sikuhloniphe kuyakhonza ubhizi udlala ifoni la esontweni awunakile uze uqhwetshwe uma kuqala ingoma uqhwetshwe ngesikhathi umfundisi eseyoqeda intshumayelo ukuthi dlala phela i-humming umfundisi ayaqeda ukushumayela let us respect each other ukuze sikwazi ukuthi siwakhe lo msebenzi ube mkhulu umsebenzi omkhulu sibancane kunalo msebenzi fanele sibambisane in 5 years to come as a minister of the word of God while I'm still under the leadership of ubishop in 5 years to come vele iministry yam is due ukuthi ngabe siqalile but I don't see myself in 5 years to come ngiyibona in 10 years to come I still have to build lento uNkulunkulu ayibeke kumina and njengoba ngizoba ngakha i ministry loNkulunkulu ayibeke kumina kanti nami I'm still under construction nami ngingabi perfect so ngizothi ngibe ngakha nami ngibe ngakhiwa so I can't say in 5 years to come ngizibona ngikuphi but ngizolandela iprocedure yalempilo uNkulunkulu anginikeze yona ngibonge kakhulu kubabukeli kade bengibukele niloke niyiphinda nje niloke niyiphinda ningibukela njalo ngishiya nalali-ke i-chorus nidansa emakhaya I thank you God bless you abamethemba uJehova bafana nentaba sasiyona engena kuzanyazanyiso amen. Thank you.
That's it from me for today. Remember, being on this show is very easy. You must be an experienced music instrument player, whether you play guitar, drums, and piano. Sifuna ukwazi ngempilo yakho. Send us an email to loudnotemusic@gmail.com. Please follow us on Facebook, Loud Note Unplugged Music, and also subscribe to on our YouTube channel. Don't forget to like this video and share nabangani bakho. My name is Zinkita Mtatambi. Till next time.